Ndabaramutsa abakunzi banje, mumeze neza? Je meze neza, tugira turabire hamwe ingene ushobora guteka isupu y'irengarenga n'ikiraya bikoroheye. Aha namaze kubikata, harimo ikiraya, harimo imboga, nakoresheje imboga zivanze mugabo. Ushobora gukoresha irengarenga, hariho igitungurusumu. Iyi ni romari kugira bimote neza, harimo ni sereri, naho utoshiramo romari si ngombwa. Hama igitunguru gitukura, ushiramo igitunguru gitukura ni ciza cane mu isupu. Nico nakoresheje kubera ntashoboye kuronka puwaro, urose puwaro ni sawa. Hama ugacushiramo rwiri dorive canke rwiri turunesori, n'ifu y'isoya. Ifu y'isoya je narasyeye, je narasyeye n'amavuta ya rwiri dorive. Ifu y'isoya murabizi mwese ko ari nziza, ifise poroteyine kandi soya ikaranze imota neza, na nziza ku magara. Ushiramo tomati, ni supu nziza, ushobora kuyikoresha weekend mu gatondo canke saa sita. Abantu bavyuka saa tanu samedi, ndibaza ntibiba bikenewe ko wongera kurya indya za saa sita wagize petit dejeuner saa tanu. Iyi rero ni supu novuga yikwije, irimo ikiraya, irimo imboga, irimo ifi. Mwumva ko ari supu iba yikwije ufunguro. Hama ugaca ushiramo magi, nakoresheje magi y'ifu, ariko magi si ngombwa, urashobora gukoresha umunyu usanzwe. Hama ugaca ushiramo amazi agereranye. Nakoresheje irengarenga kubera mu Burundi imboga ziboneka cyane zihuse ni irengarenga, kandi hari abantu bazi yuko umenga irengarenga mu isupu ngo ntibiryoshe. Biraryoha, imboga nziza cyane. Iyi supu irikwije nkuko namwe mubyibonera. Uca ufundikira ukabiteka iminota 35. Nyuma y'iminota 35 haba hageze gufungura. Bakunzi, bakunzi, iminota 30 yaheze, yabaye 35. Urabona ya supu yacu. Iyi supu rero ni byiza kuyihindukiza kugira ya fi twashiramo ntimanyagurike. Isupu yacu y'irengarenga n'ifi n'isupu nziza cane kandi abumviririze ariko namwe murabibona yuko ari isupu itegerezwa ko biryoshe. Mwakoze cyane gukurikirana iyi video mukayiheza. Ni supu nziza iryoshye cyane 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 rwose, itarimo ibirungo byinshi, isupu naturelle ndundi. Ndabakunda cyane, bye bye.